What's up, peeps? It's your boy Vetis. We are now tuned into the Therapy and Soul Volume 18. This mix done by my boy, Johnny T. Banyangazi is a boy, he's a child.
Ngizohlala ethembeni noma kunzima emhlabeni uma singazisenzeni sizokhathala endleleni ngalo mculo mina nyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha ngalo mculo mina nyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha ngalo mculo mina nyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha.